Jesus. Ndifile wandivusa ndidukile ndafunyanwa ndingaboni namhlanje ndiyabona lentsindiso yenzelwe mna ndandifile ndidukile ndafunyanwa ndingabo Namla,
Namla, Diabona,
Lentsindiso. Jesus.